tekinisiye mu gihugu byagenewe n'amashyirahamwe ye n'amasosiyete, aho usanga isosiyete imaze imyaka 46 itarabyara iyindi. Sinzi mutabura imyaka dufate nka Otebe y'itora na Seugenda hari nka pankarte yo byanditse yatangwe 1976 gushika uwo munsi ntayibirabyara. Ubu nk'ubu yoba muri ba banzi si umwe batota hanze nyine kuko bagenda uko bigenze. Iyo umwe wese yashyikiritwe ibintu iyo abibyaza bamuhaye kimwe nyuma y'imyaka 5-10 bikaba 2, nyuma y'imyaka 20-3, nyuma y'imyaka 40-4, nyuma y'imyaka 50-5, tuba dufise amashyirahamwe yuzuye igihugu cyose. Aka bose baragiye mbere hari n'abaca bashyiraho iminyari sinzi ko muyizi iminyari itongo akarigira itongo rya se na nyina n'abarindani bakahamura akabatuka akabacisha ku biti n'amabuye. Tukaba tugeze ngaha rero byari bitugeze byo mwerekana ibigo benshi iyo badufasha bishyikiza twa turifise. Harageze n'igihe tura njyenda kunda kubaza kandi kugira hejuru murambabarira sinkunda kudisha njyenda bakije nti none ko izine y'icyayi yo kugwegura kugwegura hariya Kayanza irakora ku mwaka irarenze hafi inyungu 18 buhoro irakora akarorero kandatanga kugira ngo ni muri ko ndiruka ku bantu teza irakora kazana njyenda matora none bigenda gute ko ibururi basaba ingoro y'icyayi ikabura mu rutovu basaba ingoro y'icyayi irabura imatana basaba kabarobe muri komine Muruta na Matongo barasabye komine Butinanyana yarasabye izine zironka none amahera yunguka jyane mbego n'akarorero mbego tebe ni iki yegeranye amahera mu Kayanza amahera mu Cibitoki amahera y'Umurambya amafaranga y'Umwijenda muri Bujumbura n'amafaranga y'Umugamba yose ikayazana ngaha mugahari yategera ikintu gisiba kubandare tubakiba none iyo imwe ibyara zibiri zibiri tuba dufise abakuru benshi batutwara naha rero ni nyinshi natanze nagira yitanze mu mugani kubera biranditse iyumvire rero kuko benshi batanga ishyirahamwe kuko ryari rimeze ariko rigarukana cyangwa bakarisubiza inyuma bakugeza ishyirahamwe urigarukana kubya nyene cyangwa ukarisubiza inyuma ko na leta iridoga iti nta dividende turonka none wumva tugenda gute abantu bari ku kivi bakabiri abari ku kivi bariko baroba umwimbu abandi baricaye uri imitongo ryiwe aroba umwimbu uri kwirigana nawe ingorane abakarorero baciye mu Kayanza bagendeye sosiyete imena kuri ibinyobwa inzoga na zimwe zitaburira zose zibazikora ubu ni ubuha bose yatanguye ari muto arakura umusozi yawujuje avuga ati jewe nasabye buringa aho ushyira inkinguriro ubu ni umuntu ikora utwiwe ubwo nta ntwari wahita aravuga ngo jewe nakoze ikiyi nungutse reka nagure reka mbyara irindi hinguriro nta n'umwe cyo mumubwira ishyirahamwe Telecom ryaraje rirakora rya Transport International ry'ibidandazwa ibyara fomi ibyara irindi ry'imifuko bigiye hamwe bazana ibanki ubazanye asiransi kubera uri mu kugwiza umwimbu mu gihugu ngo bagura ibigori n'irindi hinguriro amahinguriro ku bantu batandatu naho bafata abadirite jenerali baca abo batandatu mu myaka 4 mugayo ya leta imyaka 40 ntanarimwe yize abo bose mvuze leta jenerali wa Telecom ndetse n'uwa fomi leta jenerali w'imfuko ndetse n'ibanki n'iki bahembwa amahera menshi kubera barakora ku nguvu munsi yabo hari abajeje personeli hari abajeje abadafu hari abalogistike hari abadirite tekinike bose bahembwa neza none mbona kandi kubyiki ni uburorero buto buto ubu igihugu cyose kiba cyuzuye amahinguriro ndetse kigera kuyo yita